Hello everyone, this is Francis Ntawaya TV. Leo ndikupatsirane mbiri ya Sir Charles Ben Longwe. Mmodzi omenyi na ufulu a Malawi. Ben Longwe anabada pa 27 September 1977 mubanja la JBC Ngala ndi mai yake a Edith Nkolongo kuzomba. Kuma kwao kwa Ben Longwe ndi ku Nkatabe. Makolo ake onsewa ndi ya ku Nkatabe. Bambo ake amachokera kwa Ankandira, omwe mai yake amachokera kwa Akalambwe, chapa Kalambwe Primary School. Bambo a Ben Longwe amagwira ntchito ku fisheries. Ndipo agwira kuso ku District Council kuzomba. A JBC Ngala agwira ku Malawi Young Pioneer. Atachoka kumeneko ndipo omwe amapesa ntchito ku fisheries. Mu chaka cha 1992 mene revolution imachitika. Bambo a Ben Longwe anali limodzi ndi kamunepo kalowa. Inalipo nthawi za weniweni wa bambo a Ben Longwe anawasowetsa kukawatsekera kwa 2 days nkumaka wazuza kumene. Cholinga asiye ganizo lofuna kusintha zinthu mu dziko. Mkulu ameneyu anali Mr. Malefula amene anali regional governor wakumeneko mu nthawi imeneyo. Koma bambo akewa anali munthu olimba mtima ndipo sanabweze maganizo awo ndipo analolera kutaya moyo wawo koma sanafune kuti MCP ipitilile kuzuza Malawi. Bambo a Ben Longwe anamwalira mu chaka cha 1997. Chaka chomwecho mwana wawo oyamba anamwalira amene anali mkulu wake wa Ben Longwe yemwe ndi fotokoze kutsogoloko. Kani tuyandale Ben Longwe ndi oyamwira. Sinzi ntu zongo tengela antu, kuti popeza antu wa ukamba izi, nanesu ndiambe ukamba zomwezu. Mukoza kuona noka mene bambo ake amadutsa. Ben Longwe ndi amene anaulutsa nkunda yoyamba ya kamunepo kalua pa Mlunguzi ground. Ben Longwe anajoina UDF ndipo anali mmodzi wa ma monitors kumeneko ndi amene UDF itangolowa mboma. Apa ndi amene mukoza kuona noka kuti chifuwa chimene Ben Longwe akumenya nkondo amalayo osauka. Nchoni na kuti zija anazimenyea 1992 zapindi kaso zabwelela haso 1964 ufulu uja walandidwa haso ndi MCP. Ben Longwe atabadwa anapasidwa dzina loti Trouble Ben Ngala. Siti kudziwa kuti nchifuwa chani makolo wake anamocha dzina limeneli loti Trouble. Mwina amadusa munyengozo wawa. Kapena po bado anabada ndi mavuvu pamene dina la Charles linapatsidwa pambuyo pake ndi nzungu wa ku England. Nanga dina loti Longwe likuchokera sokuti. Mai ake a Ben Longwe anamwalira mu chaka cha 1986 mene mu Ben Longwe ali ndi zaka 9. Atamwalira mai ake a Ben Longwe anapita kumakakhala ndi agogo ake ku Kalonga Anyalongwe. Ben Longwe amafotokoza kuti agogo akewa anali munthu wabwino kwambiri. Nchifukwa chake anapanga adopt dzina lawoli la Anyalongwe. Mu family yawe ya a JBC Ngala anabadwamo ana 4. Oyamba anali Frank Simon ameneyu anamwalira mu chaka cha 1997. Wachiwili anali Henry amene anamwalira mu chaka cha 2012. Wachitatu ndi Ben Longwe. Omaliza ndi wankazi Betty. Kusasa kuti mubanja la a JBC Ngala ndi a Edith Nkolongo. Amene anatsalamo ndi Ben Longwe komaso Betty. Mai yake a Ben Longwe atamwalira. Bambo ake anakwatira nkazi wina kuzomba kwa Antala. Ichi nchifuwa chake mumamuvaso Ben Longwe akufurukuza kuti kuzomba ndi kwao. Famili ya Angala inazakula. Atakwatira nkazi ameneyi wa kuzomba komwe anaberekanso anayena kumeneko. Ken tuone za sukulu ya Ben Longwe. Mutakuona noka kuti zinthu zambiri zinakhazi kuchitika Ben Longwe ali wang'ono kwambiri. Mai yake anamwalira ali ndi zaka 9. Choncho zinthu sukulu yake inakhudzika kwambiri mu zambiri. Ben Longwe anali wanzeru kwambiri ku sukulu ndipo akhala number 3 amadziona kuti walephera. Ndipo primary yoyambirira anaphunzira Pakachulu Primary School kuzomba. Ali standard 3 mai yake nkumamwalira mu chaka cha 1986 chimenecho. Then anapita ku Kalonga kumeneko amaphunzira pa Mwenelondo Primary School. Anangophunzira standard 3 nkupitanso kuzomba komwe amakakhala ndi makolo ake kumasoma yake omupeza. Anapitiliza sukulu yake pa Chimwalila Primary School, Chikowi, Mlunguzi, Mponda. Mkuzabwela sopa Mlunguzi. Ndipo mwe anapuzira mpaka na standard 8. Secondary yake Ben Longwe anakapuzira pa Chinamwali Assemblies of God. Anapuzira pompo mpaka form 4. Mkupuzira sociology. Motanizidwa ndi Pastor Francis Mpinganjira. Nthawi zina timakhala ndi mafunso kuti kodi Ben Longwe ndi ndani, amapanga chani. Ben Longwe tu ndi mbusa. Mbusa wake so osati wa masewera. Ena nkumati, ziteka bwanji munthu ndi mbusa kumapangasa za ndani. Tikaonanso kakhale Bible. Yohane anadudzula mfumu Herod. Joseph anaonekira mfumu Farao. Daniel anadudzula mfumu Nebukadnezar. Nathan anadudzula mfumu David. Asitumike ambiri mbaibulo amakhala akudzudzula mfumu munthawi imeneyo ngati mafumu sakuchita bwino. Ben Longwe tu watsegula machechi osiyana-siyana ku Malawi komanso ku South Africa. Ndi founder wa Today's Anointing Ministries. Ben Longwe adapita ku South Africa mu chaka cha 2000. Ndipo anakwatira mkazi wa ku South Africa konko ameneso anamwalira mu chaka cha 2020. Amene anabekana naye ana atatu. Ben Longwe wagwirapo ntchito limodzi ndi Bantu Sandras Juma uja wa mu movie wa Chilungamo. Wagwirapo so ntchito limodzi ndi Hape Chisaso Gondwe kukhala ma concerned citizen mpaka pamene anadzafika pobwera ndi Malawi National Congress imene anadzaisintha kukhala National Congress Movement. Then anadzapanga register organization yawo yotchedwa Human Rights Ambassadors imene ikugwirabe ntchito mpaka napa. Hape Chisaso Gondwe ndi deputy pano ndi pamene afika pa Malawi First yomwe muli Redison Muno, Richard Chimwemwe Mphepo, Bon Kalindo, Yei Ben Longwe, kumaso Mtanyiwa. Ndiye nanso ambiri